Just to be with you and fix what I've broken. document go? Oh, my lord, I'm at that old dog, my. The guy in our offer, the dog got to offer a ta, then he offer I ought to work. The more the kind, the Brahapa at Tanatani, more the Finin, ye marry. I am a mayor of Mongere, and I put on here he ought to work. The time in my own Ionia at Tanata. The off for a half for a tata, I can take it out all. I feel far for four or five, a crisis in the horn of Siasi. I now a poya. I am a Faramore, ya, a crisis, so for Faramata Mata, ya, yea, a feel, ye marry, I find, cana, icarely. On the fire, and a four me a mana, the oak Faramore, ya, a apostle, or Paula, or Behe. Warm on the ia e kakai ko toa pē, ka aoku I kāi koe ngā aue ke honoa ki ai, e tā e whakakau kāu, e ke whai whakawai wainga ki ai, e koe hōri whakakakano, ka aoku re rei ke whai ia e he anga whakaapa apa, moi whirio I re rei, moi whakakau kāu, moi anga whakapoto poto, pia ihe mana wahe ki e otua. Wau whakaha mo tala koton ki a moua whakatawosu. Koe uhi e whakamaua I a ki moua, I a whakamana wahe o I whakamaua. Aia e whakaha ai e ngāhi mea fufu o e loto katoa pe. Ka pāo ki ilo e ha muto kataha, ka mea o kutotonu ke ta ofi ai, hono whakahoko ki moa I e mani ke veteni. E okure rei ke mu I loko, ko minaua o whakahoko, ka I kai hange koia o whakaha I wholofola ai o tuā, o ki kai whakahoko a ki naua e o tuā, e o ki kai to tonu e na mai. Manu, te amea. Melata, aminia. Manu tā atu re ole o he lotu mausia. O kuke loto ke mao a efe fineni in kōhu waifi, ke monofu whakataha whakatau ke tuku uni ai o tuā, ke mari maa oni oni, te ke ofa kia teia, o ke whakafie maarie ia, o ke whai whakaapa apa kia teia, pea ke tau ni ia, I ene mahamahaki mo ene mo uirerei. Pea furitua ke tangata katoa pē, ka ke nofo koe ki a te ia pē, I ho toenga ka atoa pē aha o mo ui.
Poplo toi.
Pea lea ke lelahi.
Poplo toi.
Maro. I me rata a laminia hei lala tūtaha a tau arumi. O kuke loto ke mahu e tangatani o Husepaniti, I monofu whakataha whakatatau ke tūtu uni ai o tuā, I mai maa onioni, te ki tala unfua kia te ia, kia te tau I ia, ofa kia teia, ia ki whai whaka apa apa kia teia, o tau ia i hene mahamaha ki moene mo uile rei. Pea furutoa ki he taha kotoa pē, ka ke nofo koe kia teia pē, i ona toenga kotoa pē, a ho mo ui. Kata ki la ni a toe ki te ane rewa.
Kahakula toia.
Malo. O hai o kini poa ki ai pewhine ni he tangatana. Moi mai, manu dia te aoe. Wau manu, tala atu, e ole o he lotu mausia.
Wau manu tala atu, e ole o he lotu mausia.
O kou mau koe a melata laminia, heilala, tuutaha, a taualupi.
O kou mau koe e melata, Mereta, Lavinia, Ilala, Tuta, Tawalupe.
Oho, Kuwaipa.
Oho, Kuwaipa.
Pai, Ma'uai, Pe.
Peleleia, Pekovi.
Peleleia, Pekovi.
Ihe Ma'umea.
Ihe Ma'umea.
Pe Ihe Masiva.
Pe Ihe Masiva.
Ihe Mahamahaki.
Ihe Mahamahaki.
Moi mo uilelei.
Moi mo uilelei.
Te ofa.
Te ofa.
Mo tauhikoi.
Mo tauhikoi.
Mo talangofua.
Mo talangofua.
Kia te koi.
Kia te koi.
Kai owa ke whakamāwai.
Pea owa ke whakamāwai.
Aki taua e he mate.
Aki taua he mate.
Wau kākua ki a e o mamani, o whā ilonga, o hua kawa, o mo whai. I he huafa o e tamai, mo e alo, o e lau maare māo ni oni. Nawa ko whakahoko e o tuā, e oa na whakamāwai e a tangata. mea i he alea, a manu, tala aku reo reo he lotu mausia. Mo i melata, Lavinia, he ilala tūtaha tau alupe, ke na nofu whakataha i he mani. Pea kona whakamokoni ia, i he ofa ai o tuā, mo e kakaini. Pea kona alea pau ki na oa ki ai. Pea kua whakataha i ai, i whepū ke aki hona ni mau. Kua whakaha, to e huse pāniti, mo e uai whakataha ki na oa, i e wafa o e tamai, mo e ala, mo e lau maari e maa anuni. O whakitāpo aki, mo whakamo ui, mo tauhi aki moa e otua koe tamai, mo e otua koe alo, mo e otua koe lau maare e maa mioni. O whaki a fiole rei a sihoa, ki he nea ma o whā, koe uhi, ke pehepe a ho o mo mo ui, whakataha i he mo ui ko e ni, koe uhi, ke mo mao, ai māma e ha ou, ai mo ui ta e ngatā. Amen. Ki tau loto. E otua maoni honi, koe tupu anga, mwha mo ui e kakai katoa pē. Koe fuaki anga, koe tokoni whakalau maarie katoa pē. Koe te puanga koe, koe mo ui tae ngatā. Ki ke tukuhifua hao tāpua ki ke he ongo me ani, ae tangatani mo e whewhinei. Ae hao kumau tāpua ki i ho hua whā, pe hange koe mo ui whakataha anga tonu, a Isake mo Rebeka i mua. Ke pehe a ki nā wani, ke nā whakamo oni, mo whai ki he fua kawa, mo i kowina ani te kona toko whaini. Ta kena nofo ma o aipe, i fe ofo o whani mo i fie maari. Ia mao o whakatatau i ho o ngahi lao, i a sisu kalaisi o mao eiki. Amen. Pai alo ofa a ho tau o tua, i sisu kalaisi, mo i ofa eiki, pe mo i feho i lau maari maa anoni. Ia ki tau tolu ko toa pē o ta e ngata. Amen. Māro. Ko e lā vaia a e tau o au mari, a e ore ki he ono mea mari, ke na mea mai ki muanu, ke e whahauko atu ki mō e whai whakamonu. Māro.
Thank you.
vai a uau famoni o tal Mario Malo.
Thank you. Ah, what's the matter?